Kāti, kei te raru nui anō, he kai tōranga pūtau tohito no te rōpū kā kāriki. I tēnei wā, ko te whakaweti, te pūtake o tōna rarunga, i roto i te whare pāremata i ngā pōara i te wā o ngā tau kumekumetanga. Nā, i whakatata atu a Julianne Genter ki te minitei ngā take Hauora Hiningaro, kia Matt Doocey, i roto i te wairua whakatumatuma i te wā e kōrero ana a Rachel Boeck o Reipa. I rongo hia te reo o Genter, e ki ana me pānui koe i te pūrongo. Kātahi kā hua taikaha te whakatakoto hi atu o taua pūrongo ki te papamahi a te minita. I tū meke katoa ngā kai tōranga pū o te whare i taua whanonga.
Ko tō māua tino pīrangi ki te whakamana i tōna mana i tēnei wā. Raruraru, he nui tēnei raru kei mua i aia. Ai, me te mahi kei te haere, kia noho pai ia ki roto i tēnei whare mahi.
He ai ki ngā kōrero, kua tai mai ki te karere, kua whāriki hia he amu amu ōkawa ki te kōmiti whakahaere whanonga o te whare pāremata. Hei aha, hei a te whiriwhiri, hei a te whakaaroaro. Mā rātou.